tunge ban maoko weyo banda ngato ni jotumbeluongore ni Janabi kia jomoko luonga Janabi kia Janabi live maka okdhok teko adong na iluonga ka ni Janabi dong pastors garandiko ni Janabi live maka dhok teko ni wambi welemo kamoro manyocha nene zimba ka jolemo beto jathum moro donjo kiyalo to ji owuok dhi ire jama piny olal malit jowadwa ose biro gi gigigego koro ka nyithi koro apologize ni kasembo kwanyo weche ni koro olero olero ang'o gini ka chokruogo kata riembi sasawo gimilero onge kapok owadi bed piny winj wach opak ruoth mangima nayudo yath moro buru moko omera chieng' moro miya yath moro piny muruon mikoto kandawa kama timoko oyudo ka jathum moro goche bacha anagocho kato mawang' yo omera boyete ure wase noneno mach thume wang' amba gocho bathe ka moloro thum akono mera ini bro weyo kasemoko matiae mach tan ang'udhe holni iche iro ne ming'udhe holni bapong' dakika par dhano koro chuore mana gi pala gimamiyo kama jathum odhiye remo chwere en ni gimoro ni kuom jathum kanyo dwaro remo